Sanibonani mahlabe zulu ungwelesine umzaso ozikhomba manguni lona indebele lizigqajayo umfana obuyalena konkosikazi kolozikewe inkosi yalobhengula wamawaba umzaso ozala ngonkwalo inkwalo ozala ngumayikani umayikani ozala ngunuphu unuphu wayezala ngumdembuzo umdembuzo wayezala ngumampolo umfo kandebele umagezi umzila kawulandeli ungawulandeli uzazibambelele watshaya ibhiza labi-ke enkosini yathi inkosi kwenzenjani nathi ngishaywe ngumfolozi yathi cha ihle inkinga uma ushaywe ngumzala uvanadi uthethelwayo uthethela ngemizwa yamanye amadoda umazala nkosi wokuzala unsele inkosi yasemantshalini mayede mahlabe zulu mayede sizwe sakhumalo umzilikazi kamashobane umangethe kalanga umkhatshe kasimangele wakhatshwa ngezindi zinyawula ngezimfishane owala ukudla umlenze kwabulawayo inkubela abayihlaba ngamanxeba inkomo yathi isagodla yeluleka ubanda abalubanda balushiya uzulu wena owavalela inkunzi ezintathu esibayeni esisodwa macwade zangagwazani zabamdibi munye kwaba yisizwe samandebele ngiyakuvumavuma mtaka amashobane ngoba nanamhlanje umthwakazi uyavumazela wena ngedlozi lakho elalingagoli intethe owawunenxuluma yakho emhlahlandlela eyayineziqikili zezinkomo ezakha ngondlela zikhanya ilanga bakwenza igolide khonale bacabanga uhamba bahambela kwamthwakazi umthwakazi kandaba inyoni abayibiza ngephupho kwasekuseni phezu kwesicholo sasendlunkulu kwamashobane bathi uyahlola kanti ibona abahlolayo wena wasuka lena kwelikamthaniya wadlungane kandaba wadlunga emanxulumeni kwaze kwasa amancube ebikelana inkomo yakhala phezu kwendla izizwe zonke zayizukulila mbebe kamame beletha sihambe yababona abanye abantwana komthwakazi babewakanina bayethe mahlabe zulu sizwe sikakhumalo ngisho nikini bonxumalo ozidekalanga wongulube omabuya nani bosithelo osengwayo ongweni osithela sabakwena ondiwena omkhweswa ofuyana onkomazana othwala onyamandi nani bohlabangana omsele kandaba nani bomashazi ombungwana zemkhonto ngisho kini bobhebhe onzinda kini botshabalala omavuso nani bompofu oshaba ngisho kini bomkhwananzi bomkwali yenkosi oshamaso gwagwagwa osikhumba zabebesi onkwekwezi gijimani yebatshela abangabezwa ukuthi siyezi sizwe samandebele siyanyelela ndaba zaphuma kuphuma kwelanga zashona lelanga ndaba zasematopo ilitshe lasendelele abaliqandula langavuma bethi bazama ukucikela phansi isizwe samandebele kanti bashaye phansi kwashunqa iy'ntulu siyokuvuka isizwe samthwakazi igobhoze imthombe esiyomile igelezi imfula engasagelezi bayethe mahlabe zulu phakamani ngezinyawo nigiye sivuke isizwe samandebele bayethe mthwakazi kandaba zulu kandaba
wayibeka indaba ebandla lihawu lembongi-ke utalent ndebele eshaya kamnandi kangaka sekuthi ake ngivele ngisho-ke awu hamba nomntasekhaya nomulelo maria maselitombi yasesixhoseni sisimahoyi solakhe kantazi udedesikambuduma omanzi bitsho zamabela amade zancelisa umntana zingaphya komlambo omkhulu kwanyeni right singenileke kuhlelo lwakho-ke zulu omuhle-ke uhlelo lapho esithi-ke thina-ke sikhangela isintu somuntu onsuntu ngoba phela umuntu ngumuntu ngesintu sakhe okuyikuthi-ke awugiya mthwakazi ngesintu sakhe ugiye ngalokho ikhona uphaphe uphaphele phezulu sithi ngesixhosa ntinga-ntaka ndinyawunqanda zinkwekhwezi sitsho ngolo hlobo-ke namhlanje nxa singena kuhlelo lwakho lapho esikhangela phela khona imcimbeni okwenza nesintu somuntu onsuntu esikhangela-ke njengeviki elidlulileyo izibongo ezikahlabe zulu isihloko sihamba ngaso emavikini ayesilawo bese sithi-ke uyakhumbula phela mlalelo omuhle womsakazi omuhle ukuthi awu ma sekusenzeka kanje angihambi ngedwa hamba nenzizwa ezizothi zikuphakulelele kabanzi ukudla okuyothi kube yikudla othi ma ususuthi uphakululeleke nezizalwane ezisizwe sakho ezizayo ngoba phela bathi sintu siyedluliselwana bese ngithi nxa ngitsho kanjalo ngithi-ke ngihamba nensizwa amajaha asuka kwinhlanganiso yemvuselelo imvuselelo yolimi lamasiko esindebele ukuzosiphathisa phela ukucubungula kabanzi sikhangela izibongo zamahlabe zulu sisithi-ke thina khona-ke senimzwile ebeka esobala indaba yakhe icacile kanje imbongi esiye sibiza yena-ke ihawu lembongi uthalenti ndebele Alright, ke sendlule ke lapha kahambi yedwa naye unaye futhi Arnold Mayibongwe Nkala ungumlobi njalo ogwalo abethwakazi ugwalo lolo ke oliphethe indaba ezinandi akolabo abafuna ukuthi baziphela ngokuthi imvelaphi yabo isukaphi xa sikhangela ngezibongo zamahlaba ezulu ake ngithi ke ngoba ke uthalent Ndebele usevele wazazisa ebantwini mlobi sakubona
yebo sawubona
siphilile kunjani baba
hayi siphilile nathi sezangini
baphatheleni amahlaba ezulu namhlanje
uhlelo beviki epheleleyo ngalithanda kakhulu njalo ngifisa ukuthi lalamhla siqhubeke ngaleyo ndlela ukukhumbuza nje abalaleli sethula ulwazi lwezibongo zamahlabeli sisebenzisa uluthi lwamabala phecelezi i-alphabetical order kuzathi ke emaphethelweni ohlelo sizwe esikuphathile ngabalaleli ngocingo lama WhatsApp kanti njalo ngikhuthaza abalaleli ukuthi labo babeke ulwazi ngalokhu esiyabe sikhuluma ngakho ngoba isintu sithi amasongo akhala kahle nxa emabili ngenxa yobufitshane besikhathi ngizavile ngingene odabini ngoba ziningi kakhulu izibongo esingakaphawuli ngazo sizaqhubeka ngokuqala lapho esacina khona ohlelweni lweviki ephelewe sasicine ngokukhuluma ngesibongo sakomahlangu ngithemba liyakhumbula balaleli
awuhlobo uhlasele ukuthi komahlangu bafungaphi ngoba nomahlangu bafuna ukuzwa abantu
abakumahlangu sase sikhulume ngawo nxa besakhumbula abantu size sithi thina bahlobana laba kumabhena yize bethathana kushuthi sizaqala ngaba kumakhwelo.
Makhwelo?
Sasigcine kumahlangu, sizaqala kumakhwelo, sisihla.
Kushuthi kumahlangu sesiqede ngase singena kumakhwelo namhlanje.
Yebo. Abakumakhwelo, bona ke, umndeni wakumakhwelo esilawu la, wavela esizweni samandwandwe. Okwakuyisizwe ke esasibuswa yinkosi uZwidekalanga wakwandwandwe, okwathi kwachitheka ke leso sizwe. Kwaba khona abantu abasabalala indawo yonke kwaba khona abanye abahamba lenduna yakhona okuthiwa nguzwa ngendaba owakojile kwaba khona abanye abalandele induna yakhona futhi okuthiwa ngusoshanga enxumalo okuyibo laba abasungule isizwe okuthiwa ngesamashangane bekukhona abakumakhwelo khona lapho ngesikhathi usoshangane laye esesungula isizwe sakhe abakumakhwelo ke kukhona indlu yakhona eyasuka khona emashangane lapho eMozambique yazowela ngapha esizweni sikamthwakazi yibo labo esihlabo lapha kuthiwa ngontonga omhiyakalanga olangandula lasemangweni odla ngamandla xa sesingena ke esibongeni esilandelayo sizangena kwaba komathe isibongo sakomathe sisetshenziswa yimindeni eminingi engahlobaniyo kukhona laba okuthiwa ngonzima lapho okuzela khona induna uGabalande esesilobini kukhona abanye abakomathi ababuya sebevela eMalawi kukhona abanye abakomathi abazalwa kwenare laba esethina lapho kuzela khona induna uGabalanda balokuthazwe bethuna bangonzima uma sizokuthwa ke umnumzana wakho kwathi ngomathazima ikuthi ngomathi onzima yibo labo endtermina yibo abazale induna le esesilobini eMatopo lapho uGabalanda ehe bese kuthi ke abanye babo yilaba asebevela eMalawi namhlanje labo bayingxenye yethu bese kuthi ke konyathi into ezakala ukuthi abakonyathi njoba ngasho lapha lethi ngaba kunari abakonyathi bayathanda ukusebenza izindlu zabo njengezibongo zabo ezintsha kukhona ke indlula lapha leya konyathi okuthiwa ngumare ukuthi mare yisisuthu esichaza ukuthi mathe yikho ke bathe sebekhuluma isindebele noma sebedinga isibongo sesingunyi bathatha umare bamguqulwe kwaba ngumathi kwasekuzalwa ke isibongo sakomathi xa sendlula phambili njalo futhi siye komathuthu abakomathuthu kodwa bese sikhube ngabo ukhona udadewethu wakho wabuza lapho abantu abakomathuthu bavela kuphi ngathi mina bazalwa kwendlela bavela eSwazini ukuthi mathuthu lokho yikuzifihla bangumndeni njoba ngisho ukuthi bavela eSwazini eSwazini bejayuba lezimpi bangumndeni lawo owabuya wazocasha lapha eMberengo yikho ubona begcwele eMberengo la eMfilabuso yilapho kugcwele khona abantu abakomathuthu ehe xa sesilanda futhi ngezibongo laphana kukhona ke esakomanyathela abakomanyathela bona bahlobana laba komamazibuko la abakokhanye lizakhumba ukuthi ngathi nabakokhanye laba la abakomazibuko bayahlobana nabo futhi sekuthula futhi abanye futhi abahlobana labo abakomanyathela bangumndeni owodwa ke nxa sebezithakazela kuthiwa ngothokoza omwelase omatheza inkuni zingothwa zize zidlwe ngumuhla omakhehlelele abangazi eziphiwe ngabathakathi. Mase siqhubeka futhi siya phambili laphana sasingena kwabakombhalo. Umndeni abakombhalo. Umndeni wakombhalo esilawo lapha wathola inkosi vele ukhola lapha ngaphansi samakhalanga. Abakombhalo bona uPaul abo yinyeluka. Inyeluka yinhlanzi esasanyoka. Ehhe. Ngisiphe il yilo Paul abazila imbabala ngaba kombhalo lapha ncase sihamba futhi ngezibongo singene kwaba komdlonga abakomdlonga bona bavilela ebasuthwini ngaphansi kwehlanga othanga ngaba kibatlokwa kasisuthu ngesuthu kibatlokwa nxa yedwa thiwa kimutlokwa manje ngesindebele wasokukiliswa bezafuthi mdlokwa sothiwa mdlokwa wasokuzwaleka manje labo bavele baba le nhlanhla ngoba ngisho ukuthi abantu bebethanda ukuthi nxa sebengena phansi kwezisa amandebele badinge isibongo sasinduli manje abantu nxa behlize bethi mdlokwa labo bavele banjani bathule isibongo vele esitsha esesilolongile wasothiwa mdlokwa bona ke ndabuko yabo bazila ingwe yikho thiwa ngomba thangwe bantatshwa ngezingwe yikho thiwa ngonkane enkulu ngoba phela ingwe phela ile nkane enkulu kanti labo futhi thiwa labo futhi abantu abazithulele kodwa bale nkane enkulu ngoba betatshwa ngani ngengwe ehe ngenxa isizo sabo besilaphana thiwa kusi-Harry Smith namhlanje okuyindawo engumngcele phakathi kwabo esuthu lamangulu kwazulu isizo thiwa intabazwe manje abaningi bathiwa kusi-Harry Smith yilapho-ke abachitheka khona isizo sithe sichitheka labo basabala indawo yonke kukhona abanye abahamba baze bayafika lapho kuthiwa kuse-Gaborone namhlanje eBotswana njengokuthiwa Gaborone nje kwakuyinkosi yakomdlunga eyayiphitha abaningi kuleyo ndawo yasa yabumba isigodlo kuthiwa kuseTlokweni ungafika eGaborone kukho indawo kuthiwa kuseTlokweni uthi Tlokweni alito yisaba Tlokwa Tlokweni ukuthi indawo yakhona kuthiwa babehamba kuthiwa abantu babakumdlela ababaya eBotswana babehamba behamba becatsha ngaphandle kwemigodi yezambane isambane ngenxa yalokho kuthiwa baze bayafika babantu fuke ufika khona basebebonga ke isambane ngokutshintsha uPaul wabo ngokuguqula uPaul wabo kusukela engweni kube yini kube yisambane ngesitsola phayithakadu yikho ke abatloko laba abakomdlunga abaseyebutswana kuthiwa bazila ithakadu bese kuthi abangapha bona ke bazila ingwe kumbe thina uPaul wabo yingwe ithakadu leyini ithakadu yiso isambane ngesitswana so kasitsola babila thakadu yeba ehe abasafani ngizama ukwesa abantu ukuthi kwesisikhathi umndeni wodwa uyakwazi ukuthi uzile into ezihlukahlukeneyo uthotha omunye umndeni usebutswana uzile enye into ngenxa yesizathu esithile omunye uzila lokho laba bona bebezilingwe kodwa ngenxa yokuthi njani bacisha phansi kwani kwemgodi yezambane yingakho-ke ungahamba ebutswana sebezila ini isambane laba abakithi laba esilabo lapha abakomdlunga abaningi labo babuye la bephasi kwababiro kohlala lwa besithwa babe eGwande laphana kuthiwa ke umuntu abasuka la ithiwa ngumatshaka besuka le elokuze entabazo baze bamba bayacisha ngaphasi kwesizwe esabapedi manje abapedi bela babesule ukuthi batlokwa bathi batokwa yingakho-ke njengoba babe belowo matshaka kwasekuthiwa kibatokwa bamatshaka bale sithakazelo sabo othiwa ngoba batokwa bamatshaka ziningi izindlu zakomdlunga kukhona inye uthiwa yabo Tshalibe uTshalibe yintaba eseGwanda kuthiwa bakha bakha ngaphasi kwentaba ukuze-ke kungalahleki basethiwa ngomdlunga uTshalibe sasendlu yakomdlunga sasingena futhi ngezibongo laphana sasingena kowamguni
angithi mhlawumbe singekayikhathana ngibona abalalela phana ke ngoba ngibona sesisiya phambili kubo emdini omunye uyabuza khona omashila omasuku bona-ke bangena ngapi ombuyazi
sizangena kibo ake ngithi abakwamasuku abakwamasuku bazalwa kondwandwe bazalwa laba konqomalo kanjalo ezizibongo sizangena ngazo nje njengoba sithi ukuthi izibongo nje ziyazalana nxa singabe laphana kowamguni sesingena kokomguni abakomguni bona
umashila yena
hayi umashila hhayi ngisazodingisisa abakombuyazi bona bathi nxa sebesiza ngapha babuye sebevelela emalawi kodwa beswe lozwa ngendaba njengoba nje mina ngithe uzwa ngendaba waye endlula yamabutho ayenkosi uzwide kalanga okwathi kuchithe isizwe samandlwandu ilayo waba labakhe abamlandelayo baze bayafika emalawi lasetanzania abakombuyazi lasebeuyasebesebevela le besiza ngapha
Ake sithi ukuthatha ikhefu kancane ke lapha bese siphinda siphenduke ngemva kwekhefu. Siya phambili ke lapha 8:16 minutes after 7 o'clock usamba nohlelo lwakho igugu lethu lapho sikhangela phela izibongo zamahlaba ezulu. Ngithemba ke mlaleli ulalele phela lapho khona ukuze phela wazi imvelaphi yakho ngoba phela ngeke wazi lapho yakhona ungazi lapho osuka khona. Qhakathekile ukuthi uyazi ke imvelaphi yakho ukwenzela ukuthi nezizukulwana ezizayo zazi ukuthi zingobani, zasuka kuphi ukuze zibe yilaba bantu abayibo obona. Siyamba ke nejaha lapha insizwa esuka kwinhlanganiso yemvuselelo yolimi lamasiko esiNdebele Arnold Mayibonge Nkana umlobi phela wokwalo umthwakazi abemthwakazi bese sithi ke siyabuzwa ke lapha kuhamba na indaba yakhe kamnanda phana beke izibongo zakho ngendlela ehlelekile alphabetical order ke sibeke kanjalo mhlambe ngenhlelo lesingisi laphana. Siyamuzwa ke ukuthi yena kuyibeka ngalolu hlobo bese sithi nangiyana umlaleli laphana uyabuza futhi uthena abako Mathobela bona ke yibaphi singekayi khatshana mhlambe ungamphisa umlaleli
nxa kuyikuthi abalaleli bekhona ezinyezi ezidlule ngabe uyakwacaca ukuthi abakumathobela bazalwa kongwela ngakhuphe ngabakuhleza ngaze ngaviza ezinye izibongo zakuhleza o ngathi abakumadonsela kanjalo ngaze ngabeka esakumathobela sesadlula yiso. Okunye yikuthi abalaleli mhlawumbe ukuthi baqala mhlawumbe ukuthi abalaleli baqala ukungena kulolu hlelo kodwa sesadlula yikho lokho.
Asiyaphambili ke sizwe ukuthi ke yiziphi ezinye ozithathele abantu.
Bengisakhuluma ngabakomguni. Abakomguni bona ke bangumndeni owavelela ebasuthwini. Ngaphansi kohlanga othiwa ngathi bakuni, ngabakuni. Maye kuthiwa mukuni. Ukuthi bakuni ke yisisuthi esichaza ukuthi abavela enyakatho. Angithi na abantu uhlanga lwabantu kuthiwa thina sehla ngesilulu. Silandele izintethe. Sehla sivele enyakatho sisiza eningizimu lapha. Yikho ke thabo lababela bevela khona yikho thiwa ngabakuni. Laba esilabo bangumndeni owasuka ebasuthwini wahamba wahlala endubazi kwaNdebele. KwaNdebele lapha ke abathi besiya khona ke kwase ukukhiliza futhi bezama ukuthi mukuni bathi mguni kwase uzaleka ke iso okuthiwa ngumguni. Izindlu zabo ke kukhona indlu yabo madlala kukhona indlu yabo magubelo. Abakwamguni futhi bazibiza kuthiwa ngondubazi ngoba nti ngiyasho ukuthi ngabe sithi bahlale endubazi kwaNdebele. Inkosi yabathatha ngesikhathi ibutha abantu basendubazi. Nxa sindlela laphana, nxa sesilandela sesingena kwaba komgutshini. Abakomgutshini labo futhi bavele ebasuthwini. Balesithakazelo kuthiwa ngosiwela. Kungani ngiqamba lesi sithakazelo? Ngifuna ukuthi abantu bayakwazi ukuthi usuwela usetshenziswa yizindlu eziningi. Njengoba nako kathi sesithula abakomgutshini, kukhona abanye abakosiwela abazalwa koPhumalo, kukhona abanye abakosiwela abazalwa koNdleya. Yingakho ke abantu kumele bayakunanzelela ukuthi ke abantu ababiza usiwela baphuma ezindlini ezihlukahlukene, njengoba sesithola ukuthi umgutshini layo uyambiza usiwela. Masihamba futhi ngezibongo lapha sindlini kwabakomhlanga. Abomhlanga sesikhulume ngabo kakhulu, ngaze ngathi izindlu zabo kukhona abakokhebisi, abakogasela la abakosigabati. Abakomhlanga bona kuthiwa badabuka emhlangeni. Ngakuthi kukhanya ke mhlambe leyo ndawo kuthiwa yayigcwele imihlanga, yikho kuthiwa ngaba komhlanga. Ngike ngathi lapha ukuthi izindlu zabo ziyahlukahlukana, nabakokhebisi bona ngaba umhlanga basuka emhlangeni ba eSwazini, yikho sesuka bebiza amaSwazi. Abakogasela ngaba komhlanga basuka emhlangeni bahlale emandwandweni, yikho kuthiwa ngondwandwe omjamaza. Abakosigabade bona ngabantu abasuka emhlangeni bamba bahlale eDamara kumakhoyikhoyi lapha eNamibia, basuka lapha bamba bahlale eBudete. IBudete la iseBotswana. Basuka lapho ke bamba bahlala ngaphansi kwesizwe sabakhalanga. Yikho ke ngenxa yalokho ke kusho ukuthi ngumndeni uyabo uloku uguquguquka obuzwe. Kuthiwa ngabantu abantu ahamba bethwele uphoko ngemiyeko. Imiyeko yilokho abaningi abathi ngama-dreadlocks namhlanje. Yikho ababehamba bethwele ekhanda, babamba bethwele imiyeko. Kuthiwa babamba bethwele uphoko ngemiyeko. Kuthi nxa sebelambile bahlikisa ikhanda. Ehe. Bese ukukhithika uphoko lolu. Uphoko lolu lungavele luthinta inhlabathi. Kuvele kube yizilimo, bavune badle. Yingakuthiwa ngabathole bophoko ngekhanda.
Ubuthi babo abathole bophoko.
Ngaba kosigabadi omhlanga. Ubuthi babo kuthiwa bokomsigala. Indlini yabo lapha kuthiwa ngutategulu. Kukhona futhi isikole okuthiwa itategulu primary eseCountry Park. Sibizwa ngendlula yabo sigabade. Abaningi bakhula ngenxa yemilingo yaleyo, njengoba ngisho ukuthi-ke bamba bahlanga phansi kwesizwe samakhalanga esasibiza ngabakomoyo, abakomoya bathi kungcola abakosigabade bathintsha isibongo babe ngomoya ingakho abanye bakhasebenzisa umoya xa sesihamba ngezibongo singene kwamkandla abakomkandla bona bavela ebasuthwini labo ngaphansi kohlanga othiwa ngabakhatla xa ezethatha kimukhatla yingakho ngesindele la ufuna sowukhilizwa mkandla kuthiwa kuzanywa ukuthi mukhatla kuthiwa mkandla ukuthi mukhatla okhatla ligama elichaza ukuthi inkawu ngesisuthu kumbe ngesitswana ngamanye amagama bazila kumbe ngithi uphawu lwabo yinkawu inkawu futhi uma isibongo lapha kuthiwa ngukhabo yingakho labo sibabiza kuthiwa ngokhabo abakhatla balengoma yabo ngiyayizwe ngangayizwa futhi ishaya i-platform one ngingayizama nje kancane loba mvimba ke kuthiwa khabo mukhatla hayijabureku khabo mukhatla hayijabureku hayinamile hayinamile
hayijabureku kumele ngakho uyaloba ngakho uyahlalela
konke ingoma ithena yiyo ingoma aba le ebatswaneni yiyo ingoma abachayisa ngayo ichaza ukuthi inkawu mayisizinhlakameli ikhwele phezulu yesihlahla bafile futhi kuthiwe ngabakomalinga abanye bakhona bazibiza omalinga yingabo-ke abakomkandla kuthiwa ngomalinga inkosi ngothi lubheke phansi wena walinga inkosi ekudleni kwayo ngokwethemba ukuthi ngumjibha umjibha kamakhwa umjibha odle khefu undabane umnesane kukhona futhi abanye abakomalinga abakwendlovu kodwa akubukho ubuhlobo embutholileyo ukuthi bahlwe la abakomkandla yize abakomkandla bathiwa ngomalinga basesendlela futhi izibongo lapha sesingena kwabakomkhwanazi abakomkhwanazi bona-ke bazalwa kompukunyoni isizwe sabo sako abakompukunyoni bebehle lapho kuthiwa kusesozini namhlanje bahlaselwa ngezinye izizwe bahlakazeka basabalala kukhona imindeni yakompukunyoni eyahamba yayohlala ngaphakathi kwesizwe sakomthethwa kukhanyakle mhlawumbe yayi ingafuni-ke ukuthi itholakale ukuthi ngakompukunyoni yizitha zayo yasebiza ngomkhwanazi izindlu zabo esilazwe lapha kukhona indlu yakogagisa kukhona eyakogawu othiwa ngomakhwentaba kukhona eyakomathema eyakogajisa-ke yilapho okuzalwa khona-ke iqhawe ekhulu okuthiwa umhabahaba igama lakhe elobuqhawe kumbe ngithi elasempini kwathiwa ngugwagwagwa ngoba wayethi nxa elwa umkhwentaba uzawuthithi kwa 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 imbuka yasimbuka imbuka yasimbula yasimbuka yathi ugwagwagwa liwagwagwa umbali wezulu wena waciba ngomkhonto waphepha inkosi yabo entunga kuthiwa ngogwagwagwa unkwenkwezi umhabahaba kazama kasikhumba kabebisi kule ndlula lapho okuthiwa nguzama mkhwanazi kongugumbane izalwa iphume iyinzalo kamhabahaba njengoba nje izibiza zama nje uzama ligama likakhokho wakhe owayezala umhabahaba njengoba kuthiwa kukongungumbane nje ungungumbane lo laye ube inzalo kamhabahaba owaye eyinduna ubebezithiwa u-alisoni igama lakhe manje kuthiwa wayehambe ekhayele phansi abantu bake basembona bathi uhambe ekhayele phansi njengengungumbane ingungumbane lokho kuthiwa yinungu ehe basesithi ungungungumbane igama ngoba uhambe ekhayele phansi yikho kuthiwa ehe yikho kuthiwa kukongungumbane bechaza u-Alison indlu le eyakogawela-ke yatholakala endubazi le yakomkhwanazi yakomathema yiyo ephethe ubudu labo sakusewilonke egwanja lapho-ke kukhona nje indlu lalaphana uwosigombi laphana mathema makhamba ngezibongo yaphana
kambe ngobamba umlomo lapho usaya phambili omnye umlaleli uthena komangena omasiza omathe odwadwe ngoba phela ngabanye esinanzelele ukuthi nxa silandele alphabetical order sesithe ukwedlula kizo
abakomasiza sike sakhuluma ngaba ngithi kushuthi wayengekho abakomangena-ke bona sinakhuluma ngabo sesingena komoyo ngoba abanye bakhona sebesebenzisa umoyo hawu umoyo umbethi imindeni eminingi kakhulu okuzenza kube lula ukuthi eminye imindeni sikwazi ukukhuluma ngayo bahle
ngoba isikhathi asiomathe labodwadwe la
abakomathe anti besikhuluma ngabo usukhohliwe ani ngiqale ngabo abakomakhwelo kwasekubuya bakomathe
ngitshela ukuthi mhlawumbe umlaleli kwenzeka
kushuthi umlaleli mhlawumbe uphuze ukufika hawo ushuthi uthole ikhanga seliwathetha amacinji
udwadwe
abakodndwandwe
dwadwe
hayi lesi ngiyaqala ukusiza mhlawumbe lawo umlaleli engasisiza kulokho
rit siye phambili ke size ukuthi kukho okunye esiphathele khona
wasesihamba ngezibongo laphana sesesingena abakomlilo abakomlilo bazalwa komabaso indlela yakomabaso nje iyazibiza ngomlilo into yenza ukuthi kuthiwa mabaso umlilo sokhulwa ngokubaswa umlilo khona lapho yingakho baye bakhothwa ngokhoza ukhoza lalo futhi ngolomlilo ngamagama abakokhoza bazalwa komabaso komlilo ngumndeni owodwa ke abakomlilo kuyebona bayidlala komabaso iyahamba yayihle ngaphasi kwesizwe samathunga amathunga yala bantu okuthiwa ngabatsonga abasi abaye bakhona balapha basebushback ridge abanye basemozambique abanye baselapha kubo giyani eningizimu afrika kuthiwa ngabathonga ngesindebe sithi ngamathonga yingakho abakomlilo kuthiwa ngamathonga amahle ngoba isizwe esafika ngumndeni wakomabaso ozibiza ngomlilo owahamba wahlala phansi kwesizwe samathonga kuthiwa basa bahlala kwelinye ihlathi elikhulu yikuthiwa ngohlathi khulu ihlathi lekuthiwa lalile zihlathi kuthiwa yizihlengwe yikho kuthiwa ngamahlengwe uhlanga lwabo nxa seyeke ngaphansi kwesizwe samathonga abantu akhothiwa ngochawuke bazalwa khona kolokuze komlilo bebehlela lapha ungahamba namhlanje eh race khulu abantu okuthiwa ngamahlengwe kushiywa abantu abakomlilo isithunga sabo kuthiwa yisihlengwe bathe beswala lapha na baqala ukusabalala futhi besuke eChirezi khona abantu abacinga sebengaphansi kwesizwe samakhalanga bakabazibiza ngegama lesikhalangeni kuthiwa ngomoto ukuthi imoto kusho ukuthi mlilo yikho-ke abantu abakomoto abagcila laphana endanga la sebhikitha ngabantu abakomlilo abaye bakhona kukhona indlu yakomlilo eyacinisa ingaphansi kwesizwe sikamthwakazi suka khona leChirezi yazongena lapha isizwe sikamthwakazi kuthiwa-ke lindlu leyo yayikhokhela zinyanga kumbe ngithi umndeni wakhona kwakuyizinyanga umnumzana wakhona-ke owaye emdala wathiwa ngukumba kadengezane ngabantu abasabenza imlingo esabisayo le kwaze kwethiwa le nkosi umzilikazi imbala waze wababonga-ke kumbe ngithi abancike-ke ngokuthi abacabela umuzi okuthiwa kusemncwazini umncwazi ubulapha-ke okuthiwa kusefiltry epulazini okuthiwa kusesandawana ehe yilapho-ke abasabahlala khona-ke abakwamlilo bathi babazi indlela befika kodwa-ke ngenxa yokuchitha kwezwe sebathuthelwa edonkwedonkwe ekhezi ungafika khona ngale edonkwedonkwe ekhezi uzabathola-ke abakwamlilo njengoba ngisho ukuthi bafa ngemlilo kuthiwa babevusa abafileyo ma ngithi babevusa abafileyo ngichaza ukuthi babevusa umuntu wayesebangwa lezibi yingakho ngithi nxa sebebonga kuthiwa ngamathunga amahle avusa abafileyo abakogaza bayevuma le ndawo osingwazi abagwaza ngomkhonto ilinda mkhonto eliwulandele obhankwane ontimeni osivumane sabantsena osinyorinyori sahumba bathole umlilo ngenkumba isithunga lesi sinjine-ke kwaba komlotshwa abakomlotshwa-ke umlotshwa laso isibongo esetshiswa yimindeni eminingi engahlobaniyo kukhona abakomazibuko basebenzisa umlotshwa abakomazibuko sesikhulume ngabo kakhulu ukuthi bahlobana labakokhanye labakumanyathela balobudula laphana ejambini laphana kuthiwa ngonjotshwa ziyimithi oxukuthwayo omunye futhi umndeni osebenzisa umlotshwa ngabakoxaba kuthiwa ngomlotshwa futhi abakoxaba-ke bona babuya bevela esizweni samahlubi bazongena ngaphansi kwenkosi umzilikazi ngase siqhuba futhi ngezibongo laphana-ke kukhona-ke abakomnetho abakomnetho ukhona usiso okwakuza ngabakomathosi ngasho ngathi mina bazala bazala la abakomnetho yikho-ke abakomnetho la abakomathosi ngumndeni owodwa abanye kuthiwa ngozulu laba sebegcwele-ke emalawa ngaze ngathi kuvela ekunethweni amathonsi izulu ngoba okwenza bazize kanje ukuthi bangabantu ade belenkezo yezulu ngakutsho lokho futhi ngike ngeza kuthiwa abanye bakhotha sebezibizwa oncube omunye umuntu ukwantshela wathi loba uwestman ncube yena kahle ethi wakomathonsi ingakho inkampani yakhe leyo yobugqwetha kuthiwa yincube mathonsi bagcwele kakhulu elwagweli kanti futhi laye futhi ubaba uwelish ubuya khona elwagweli xa sesiqhubeka-ke ngezibongo laphana sesingena kwaba komoyo heyi aba komoyo kunzima lapha ngoba
sithi ke singekangeni lapho-ke sithathe ikhefu bese sibuya futhi sizwe ukuthi abakomoyo kuhamba kanjani laphana ansana ngesikhathi sakho 29 minutes before 8 sihamba nohlelo lwakho lapho-ke sikhangele phela izibongo zikasihlabe zulu kwenzeke yikho kuhlangana lathi uxhumana lathi-ke okuyukuthi-ke uhlelo-ke selusiya ngakhona sihamba-ke nensizwa lapha u-Arnold Mayibonga Nkala esethulela phela ngezibongo zakho ohlabe zulu umlalelo uthena laphana msakazi kodwa-ke ngibuze laba bantu wabe ngaqoqani ndawonye babhale ugwalo elizagcina ngisho la ezizagcina ngisho lase museum kuqhakathekile lokho ngoseka umlungisi ocho kanjalo andike siye phambili phela siyabona lapha siyafunda ikhon indaba yomdlalo ebesisizwa ke ukuthi yiziphi ezinye asiphathele zona ke uArnold Ngaka
ngaqaphendula lapha lapha umlaleli ukuthi ugwalo solukhona oluthi abethwakazi yilo lokho engikukhuluma isuke ngithathekile lo lugwalo kodwa ngikha phezulu nxa ufuna ukuzwisisa lokho engikuthola kuyamela uthenga ugwalo besakhuluma ngaba komoya laphana njengoba ngithi komoya kunzima isibonzo sakomoya sakhuluma ngazo kuze kuyaphumelela ngoba zine iminengi imindeni engaphansi kwesibonzo sakomoya kodwa ke angeke siqambe yonke siyaqambe enya khona kodwa ngaphambi
kokufika lapha kube umoya laphana ngoba ngiyabona phela abanye kuyabelokhu bethumela laphana bayabuza ukuthi omkhwananzi kube mhlawumbe ngazwanga lapho kukhulunywa umkhwananzi omafu omkhwebu bonke labana bona ke batholakala ngaphi
abakomkhwananzi sicela ukukhuluma ngabe kathesi abakobani abakomafu sithesi lakhuluma ngabe unxusiwa ngabakozwane uthi abakomkhwebu abakomkhwebu bazalwa kwaNgulube sazikhuluma ngabe futhi sisikhuluma
ngabakwaNgulube
abakwaNgulube ihe ngasikhuluma ngathi nje kumoya laphana ukuthi imoyo khona ke ligama elichaza umoya ngesiNdebele njengoba sithi ukuthi isintu sikhuluma ngendlela ezehlukeneyo nxa umoya yinto ongakwazi ukuyibamba yikho ke uphawu lomoya yinhliziyo ingakho nxa ulomoya omuhle uthawu njani ulenhliziyo yempi uma ulomoya omuhle kuthiwa ulenhliziyo yenhle yingakho ke ngaleyo ndlela abakomoyo uphawu labo yinhliziyo ngaleyo ndlela isibongo lesi sakomoyo ke umndeni oyiwo oqala osebenzisa umoya yilabo kuthiwa ngabaluzi ukuthi abaluzi khona kusuke sokuligama ababizwa ngawo ngezenzo kume ngithi ngezenzo zabo kuthiwa bekuwumndeni owaziwa ngokubhidliza manje ukuthi ubhidlene chaza ukuthi bebethanda ukuhlasela ukuthi baluzi uchaza ukuthi ababhidlize ehe ngiye ngatsho futhi mina ngathi mina abakomoya bade bekhokhela uhlanga lwabenyayi ngathi abenyayi yimindeni eyayihlukahlukene eyacina eyabona ukuthi kube kuhle ukuthi ihlangane ngibumba uhlanga olulodwa ukuze ikwazi ukufeza izinhloso zayo abakomoyo yibo bona ababekhukhwela uhlalo lo othwa ngabenyayi ngaze ngathi mina futhi igama elithi abenyayi lichaza ukuthi izinhloli ngamanye amagama abakomoyo bebethi nxa besiyahlasela baqale bathume abenyayi njengoba ngasho ukuthi abenyayi ngkwini zinhloli wena ungabona bona sebebuya bona abakomoyo sebeqedile sebezobhidliswa ziningi kakhulu izibongo ezingaphansi kwesimo sawomoya njengoba ngisho ngoba abakomoya babhidliza umbuso kaChibundile ngiyakhuluma ngoChibundile lapha ngikhuluma ngabakobhebhi lapha ngathi mina babhidliswa ngabenyayi ababehamba lo Tumbala abakomoya ke bathi sebe amakhosi awesikhalangeni ngenxa yokuthi befuna ukuthi umbuso wabo lo uhlale ukhona ubuthi lanxa ungathi uyavusa ikhanda kungcono ukuthi usungumoyo kulokuthi isipho sakho sidume ingakho ke kwaba lezi bonke eziningi ngithi imindeni eminingi iyaziswa ngomoya njengokuthi abakomangeni ukhulumiyo kwabo uza ngabakomangeni abakomangeni abona bayavela eSwazini abantu abaseSwazini ababasha kwesizwe samakhalanga kusuka ubusa bakomoyo kuthiwa umangena lo wayesefuna ukuthetha umntu wakomoyo kwathiwa kungangcono kube nguwe wena otshitsha isibongo kulokuthi umuntu wakomoyo atshitsha isibongo umoya isibongo esasisabe kakhulu ngaleso sikhathi ingakho ke abakomangena kuthiwa ngabakomoyo kodwa abantu bakhona sebesebenzisa umangena kuthiwa ngomzimane kukhona futhi enye imoya kuthiwa nyakogwayi kuthiwa ngokungwa omathabisa bagcwele upane embembezi kukhona futhi imoya yakobhebhe kukhona izinzimbi zakobhebhe esebenzisa umoya ngoba njengoba ngike ngasho ukuthi uTumbale nguye angithi ngathi mina waye eyinyanga eyahamba laba komoyo kuthiwa uTumbale naye futhi wayesengathi sedileka kakhulu wathiwa ngcela asebenzisa wathancela asebenzisa umoya isibongo ingakho ke kukhona babo kukhona izindlu zakho obhebhe esebenzisa umoya kodwa abanye bakhona sebabuyela futhi esibongeni sabo abakomtshwele futhi beyenza njalo bathi befika esikhalangeni laphana bacisa sebedume kakhulu kwathi lapho isomo esibuyele ngabo ngaba komoya ingakho ke uthula kula bantu abakomtshwane abasebenzisa umoya kukhona futhi abake enye indlu futhi esebenzisa umoya uthanga amatelawunda kumbe into abatelawunda batholakala kakhulu eBrinkabek ngaphansi kwendlula uSangulube uSangulube la ngwabo ngwakotelawunda abantu abazenzela khona kukhona ke amaqhawe awenkululeko uJason zaphapha moyo lo baba uTafi owaye eyisipatsha laphana esebenzisa ke inotho yakhe ukukhulula ilizwe amagrenade ihamba ngamabhasi akhe laphana. Abaye bakhona abakutala leso uthanga abakophakathi. Kodwa kukhona abanye abawuphakathi sizakhuluma ngabo abangaphasi kwesizwe abavele emandwandweni. Kukhona futhi abanye abakomoyo abacinga besebenzisa isipho sakomoyo loba sekungaphasi kwesizama sikamthwakazi loba ilizwe selichithekile abantu sebezifihla. Kukhona imoya yakontombo nasi. Labo imoya yakontombo sithonga umuntu wakokhumalo owahamba wayokucashe ngesikhathi laphana inkosi isifikile ithola sekonwe uNkulumane. Kuthiwa kukhona umuntu wakokhumalo owahamba wayokucashe ngaphasi kwentaba kuthiwa nguntombo nasi. Kule mizi yakomwekhwa intaba le ilapha duze la nxa usiya ePlant ungakafiki emarula kukho intaba nje othiwa untombo nasi ungabuza abantu bakho bazokubonisa yena bekugcwele imizi yakomwekhwa mpha kuthiwa umuntu lo wakokhumalo wafika wacela kona khona ukuthi naye azifihle kwathiwa ngingcola abe ngobani abe ngomoya kodwa-ke ukuthi kungalahleki wasithi na uzazibiza ngomoya kakontombo nasi njengoba ecashe kontombo nasi wasezipha igama lakhe lisho wasithi thawunkadlana yikho-ke imoya yakho yakontombo sithiwa ngonkadlana ontapa ukuthi ntapa kuthiwa-ke lo mnumzana ube umuntu owayithapha kakhulu uluju kodwa nxa sensizwa ngabadala bathi sebenyenzeka abadala hhayi ukuthapha uluju hhayi uluju lolu esilwazi kuthiwa ube umuntu nje obethe namakhosikazi kukhona abanye-ke abaphuma khona lapho indlu ephuma kumoya yakho yakontombo nasi othi ngabakophambuka bagcwele eshabalela asedikile etsholotsho baziwa kakhulu amadodakazi akhona kuthiwa ngoba nkala njengoba ngatsho mina ukuthi esikhalangeni amadodakazi akhona umndeni lo mndeni ulesithakazelo sawo obiza ngawo amadodakazi akhona abakontombo lasona kuthiwa ngoba nkali isithakazelo samadodakazi akhona ngidlule lapha-ke kukhona futhi umi umndeni okuthiwa ngowakotshongogo abakwenali ungakhumbula ukhuluma into wabuza ngokuthi abakwenali ngabakomoya evikini ephelele laphana kuthiwa ngotshongogwe onali obazimbagwe ontaba enkulu ojombalisi nankoba obantunduntule ngumndeni olobulisa komabhanda etsholotsho laphana ngaphansi komlisa ubhule kodwa-ke waye eyindlula kudala kodwa uyehliswa laphana kukhona futhi izitolo kuthiwa kukobhule esomnene eplant laphana ukhona omunye futhi okwabuza ngaba kodonga ngathi sizakhuluma ngabo nxa sesikomoya abakodonga uma ngizwa kahle kuthiwa-ke ngabantu abazalwa kwamthimkhulu ngoba udonga isithakazo sakomthimkhulu abantu abakomthimkhulu laba komoyo bebezwala kakhulu ngoba kukhona inyanga yakomthimkhulu okwakuthiwa ngungubo yesha lo ozala indlula okuthiwa ngungqoya etsholotsho ube yindlula yebutho ebelise esikhalangele okuthiwa yinyoka ibutho leli belilapho okuthiwa kunxa usuka eSt Mary eSt Mary's ya uze uyefika embalebali lapho yethu kusenyokeni kuphethe utatata egulu njengoba besikhona ngaba kwesigabati utatata egulu ade eyindlula yomuzi okuthiwa kusenyokeni ephethe ibutho okuthiwa yinyoka inyanga yaleyo ndawo kade kungubani kade kungubo yenja owafika wasala semakhalangelo wacina sekwazi imfihlo zamakhalanga ukuthi wayesekwazi ukugida ihosana yena elenguli kwaze kwathi leko buhlobo obuhle phala kwaba komoya laba kokhadwe ngaleyo ndlela okuthi bekuthi nxa kulezi zinto kube khona abakomthimkhulu bayicese emzini yakomoya yibo la uthiwa ngomoya yakodonga odonga dilika nxa siqhubekayo futhi ngezibongo laphana sesindlela kwaba kompala
mhlawumbe ngibambe nje umlomo kancane umlaleli laphana uthi yena kuliqiniso yini ukuthi abantu abaningi bantshintsha izibongo baba ngabakomoya ngesikhathi sombhuqazwe
ngikhulumile lapha ngithe mina kukhona abaguqula isibongo baba ngomoya ngesikhathi sokuphetha inkosi umzilikazi ngingaza ngasengisa untombo nasi ukuthi imoya kontombo nasi ngabantu bakokhumalo okwathi nxa ukuthi babewone umntwana uNkulumane laphana ngaze ngathi futhi kukhona abanye ngeva lizwe selichithekile kwaba khona imikhankaso owabizwa ngokuthi yi-operation fakile nobheshu ngoba amandlelo ngu-1896 avuke umbuso kwathiwa begqoka amabheshu amakhetha ayihambe sithi sidinga bonke abanjani abagqoka amabheshu kwaba khona abantu abaningi kakhulu ababalekayo bamba bayahlala endaweni ezifana labo plant letsholotsho basa bacesha imizi yawo yakomoyo basenzizwa omoyo yikho-ke umuntu ungamthule ngomoya kodwa nxa esisemsamo usezibiza mhlawumbe ukhumalo baningi yingakho nithengi nxa sakhuluma ngabakamoya kungazophuma ilanga yisibongo esambuza imindeni eminingi ungalanzela futhi abethwakazi siyafihlana ungakunanzelela ukuthi umuntu angeke uzibe mazi inxa ukuthi kwazi isibongo sakhe ngendlela esesihlangahlangene ngakhona endlela esesiphithela ngakhona yikho ke singumndeni owodwa mangaqhubeka siyaphambili laphana sesindlela kwaba kompala abakompala bona ke bangumndeni owavilela eZambia wachapha ke umfula uGwembe laphana bazosala lapha kuthatha kusejambiza laphana kukhona indlela khona ewangela phala thanga nelukoba ehe uhlala lakho lesuntu ngiphanga ngabadombe bazila impala okwathi semaphasi kwesizwe sikamthwakazi yabo sebedinga ke isongo sasindelene kwathiwa ngompala ngoba bezila impala sesingena kuwompofu laphana sike sasho kusendlalele ukuthi igama elithi impofu lichaza into eziningi umuntu ongumnyanga nxa uhlonipha ukuthi umpofu nxa ungafuni ukuthi ungumnyanga uyathi umpofu ukukhona umpala ompofu lo uthi igrey ngesikhiwa lo kukhona inyamazana ukuthi impofu ngesikhiwa ukuthi iland yikho ke igama elithi impofu lisho into eziningi kanti lawa futhi imindeni yakhoya yale esebenzisa umpofu isuke ibiza izinto eziningi ingakho ibiza ngompofu kukhona ke inzayo zimzekeli kukhona abakompofu kuthiwa ngonyandeni kukhona abathanga abakoshaba kukhona abathanga abakondleti abakonyandeni bona ke satsho lapha zathi thina kusendlela bazalwa kokhumalo bezalwa ngungonyama owaye engumfowabo kamzilikazi kuthiwa ungonyama wamithisa udade wabo okwathi abakhumayo sebezondile bamgijimisa wahamba wayongela phale kwelinye isihlathi lemnyama okuthiwa kusenyandeni isihlathi lenyandeni ngikangafika engombe lapho obekusakhona abakokhumala kule sihlathi lemnyama jujujujuju kulelanga kodwa ungangela phakathi angeke ubone ilanga phale yikho lapho ungonyama engombe njoba ngisho ukuthi ingombe isenyakatho yakwaZulu lapho okwazela khona inkosi umzilikazi kuthiwa ke ungonyama ebezifihla pha kwelelo hlathi njengoba imsifa inyandeni inyanda angithi kulapho nxa siyithole inkulu kuthiwa yinyanda ngama magama le hlathi leligcwele izihlahla kakhulu bamfika bangamtholi bathi sebephuma basememeza bathi kuye ungaphumi kulelo hlathi lelo elasenyandeni uzoba mpofu ngoba asoze wakhe umuzi lapho akula lutho akula nyamazana uzoba mpofu ngama magama ke umpofu wakhona uvele kuthini ekuthi babemfisa ukuthi abe ngumnyama umndeni wakhe okanyandini ke okangonyama wasibiza ngokuthi njengoba ke ungonyama wayesewone umna wakhe wasuthi bona sebiza biza ngokuthiwa ngama mpofu hayi kwathiwa ngamanyandini ampofu abanye bakhona basebelunga babezibiza onyandini abanye basebezibiza ompofu silabo ke phakathi kwethu esizwe sikamthwakazi abazibiza ngempofu yakonyandini bevela kokhumalo kukhona futhi enye indlu yabo yompofu ebiza uShaba leyo ke yona izila impofu yingakho kuthiwa ngompofu bavela uhlangene okuthiwa ngabayela izigodla ade behlala kizo kuthiwa kusebuyela ngenxa yokuthi abantu bebehambahamba usethi umuntu usesihlala kwenye indawo okhulu yakhona olunye ilimi kwaba khona abanye ababiza isigodla sakompofu ngokuthi yibuyera yabe kuthiwa kusebuyera namhlanje kuvele ukuthini kusebuyela ehe kuhlala abayela abakoshaba bakhona abanye esilabo phakathi kwabo kukhona futhi omunye umndeni wakompofu othiwa yimpofu yakondeti undeti yisangelo ndeti undeti undeti yisangelo esidliswa kakhulu yimindeni engaphansi kwesigodla ukuthiwa kusebudeti angithi uyakhombela thina abakosigabade baye bahlale ebudeti ebutswana ehe manje ukuthi isikhathi sifishane bengizachaza kakhulu yebudeti kodwa ke kukhulu yikho ke abantu ade bengaphansi kwaleso sigodla bebezibiza ngokuthi ngondeti ukuze kungalahleki ukuthini ukuthi bake bahlale ebudeti
sibona ke isikhathi sakho laphana isigodla 2-8 sithi ke sithathe ikhefu kancane bese siphinda buye njalo lohlelo lakho igugulethu siya phambili ke nohlelo lakho kuyukuthi nxa kuyikhona uhlangana nathi namhlanje uhlelo esihamba ngalo-ke isithi thina-ke izibongo zikahlabezulu sihamba ke nomlobi wogwalo abethwakazi uke wathi omunye umlaleli ayisicela kaphinde isihloko sogwalo u-Arnold Mayibonga Nkala ungumlobi wogwalo abethwakazi okulugwalo-ke oluqulethe iningi lezibongo zakho-ke ehlabezulu asiye phambili siyamuzwa-ke lapha esichazela kamnandi ebeka indaba yakhe ukwenzela ukuthi sizazi ukuthi singobani velaphi siyakuphi
besekho ngaba kondeti lapha la yikuthi khala seke kodwa ke yibo yiyo indlu ephethe ubudula lapha ePlumtree lapha kuChichi indlu uChichi uzala kuMpofu yakho Nyandeni nxa sesiqhuya siye phambili kulaba komsimanga abakomsimanga babona ke bavela isinzamahlubi bakade bengabathwa abantu bane bathinto abantu ngamasiki kuthiwa ngabathwa yibe ngabathwa ababasha emahlubini baba ngamahlubi ngenxa yokusakazeka ke kukhona abanye asebe ababasha ebasithini othongo nomsimang anje nxa sebefike ebasithini akusathiwa msimang sothiwa msimang abathiwa ngosimango yilabo kuthiwa ngamandawo kade ngizayichaza ukuthi amandawo yini manje isikhathi asekho abathiwa ngosongo abathiwa ngomuthwa kukhona iminyaka enkulu iningizimu afrika uthiwa ngukrido muthwa izalo kowamsimango ngothaba izolo olonkosi omalizo ozimakazi isibongo ezacina nga
umlaleli lapha ngaphambi ngobambi omlomo uthena imoyo yako Vuma Varanda ngeyangaphi yona
oyiwo abaluzi laba ovuma balanda ukuthi uthi Vuma Varanda sokuyi njengoba sithi abantu inxa endaweni ethize
ukuthi uzenze ufana
nalabo abathi Vuma Varanda laba abasemashini ngoba bazenza uR sesizingena kwamthimkhulu lapha laba kwamthimkhulu bona ke bavele isizwe sabahlubi bazuza umthimkhulu ngoba kathi kunenkosi othatha umthimkhulu yikho abona lapho kuzela khona abakwaRhadebe labakwaDlodlo manje ukuthi isikhathi asiko bengizachaza ukuthi uRhadebe kwahamba kanjani ukuthi kwanthanga abakwaRhadebe kwanthanga abakwaDlodlo manje isikhathi asiko lapha nama futhi abantu futhi abasele kukhona abakomtshalo khona abakwamthethwa kodwa ke ngicabanga ukuthi ngcono ngime lapha ngoba ukugijima sikokufika